bekuthulile namhla kunaloko lebekwendeka itolo etitaladini lasebramfontein nase-oakland park itolo tichudeni timemetele kuvalwa kwetikhungo temfundo lephakeme kulo lonke lelive tangena etitaladini emaphoyisa asebenzise emandi kutihlakata netichumane tekuhlakata ticuku munye waletichudeni kuthiwa udutshulwe ngemaphoyisa
the issue of shooting students that they did not shoot students is a lie the very same captain Kwala who was aggressive in the morning in the afternoon when the public policing unit came she came out with a pump gun I believe it was for rubber bullets she's the one who threatened us she even said to one of my comrades that I will shoot you here on the head and my comrade said shoot it here
kuboshwe tijudeni letine kanzi betivele enkantolo yamanje wasejozi ngemacala eludlame emphakathini umbuso usiphikisile sicelo saleti letinye letimbili ngobe betinemacala langakaphothulwa e-Stellenbosch leti letinye letimbili tinikwe ibheyili kanzi tawubuya enkantolo ngalesihlanu ngelesithathu lowengcile amaphoyisa adubulala abulala mthokozisi ndumba ndumba lobeka neminyaka lengamashumi lamathathu nesihlanu bekabuya kadokotela ngalesikhathi amaphoyisa adubula tijudeni netinhlavute njoloba laba labane labasolwa ekubulaweni kwantumba baboshwe ngelesine ipd kanzi batovela enkantolo yamanje wasejozi labasolwa babukene nemacala ekubulala kudama kubulala nekwephula umthetho